Okay. Okay. Ngiyabuzwa.
Ucho ngezwe ukuthini?
Hawu bafu. Angani uyasho ukuthi ngingakusiza umthoni.
Hayi. Akube njalo. Nazo zama ithuluzi nje bese sihlala kuye.
Hayi khululeke.
Kunjani? Ngiyaphila sesimangela.
Hayi imaki. Asilungise la. Usimangela wasemakhaya yes. Angisayena usimangela. Leko nika uzumthola usimangela. Ungangibiza ngosisi Rose. Sizwa.
Yakhosa.
Okay. So kuhamba kanjani? Usebenza phi?
Hayi mina ngisebenzi sisi. Angithi yazi kunzima kanjani ukuthola umsebenzi. Kodwa ngisebenze kahle esikolweni.
Oh, kungcono ke wena usebenzena kahle kakhulu esikoleni thina. Asina kwa matric indaba but ke siyaphila. Ngiyajabula ukubona.
Being HIV positive does not mean that you're gonna die tomorrow. You know, it doesn't mean that you're now a sick person. You still have a long life to live. You can even live longer than somebody who's tested negative for the virus. Do you have any questions?
Oh yes, just a quick one, ma'am. If I'm found positive, will we still have kids?
Amazokubonga akwanele ukubonga kwami Amazokubonga Amazokubonga anginawo amaningi sithanda Amazokubonga Amazokubonga akwanele ukubonga kwami Amazokubonga Amazokubonga bese ngiphela ngithemba ithuthanda lukho ithi luphelile ofila malabo bese ngiphela ngithemba ithuthanda lukho ithi luphelile ofila malabo wangini uthando
ukuthi nokuphi lasinze hambe ngabo 12 akazabuyi
kungenana ngempela lezingane
kodwa wena nkosikazi awucabanga ukuthi mhlambe engabe ku ngani wakhe lo enehla
kodwa akasashitshile
endimpathe uhlangano anele endleleni ezala ubehambe la yedwa
ngempe yabona ke baba
Niqale nini ukuyihlupha ngonomthimba? Ukholile unomthimba. Usekholile. Yabona futhi nje nawo ethala kashaya.
Ma, awucabanga ukuthi ngihambe ngombheka kodwa. Bathike kahle.
Hayi ngeke mntana nami khona ngingakuzwa kahle ukuhamba ngombheka.
Hayi ngicela ukuhamba ngomqala.
Mfana nami. Awuhlale phansi Zulu.
Awu.
Hlala phansi. Ukholile unomthimba. Uetha kakashaya. Yazi kube nje sikhuluma ngabe mhlambe sokungu 9 yikho nje singaqala nje mhlambe ukuthi singaphatheke anihlaleni phansi nje nophola uzawufika nje kungekho kudala haw yakuyini ingane yakho uphume ehlu nguwe wena wenza ukuthi uzulenze izinto ezingalungile ngoba uyamfavor
Results of okay. These are results for Sam. Sam, you're HIV negative.
So happy.
Unfortunately, you're HIV positive.
Babe, where are you going? Uzile nje ukuthi le ntombazana yakwagazini ijikile emakhaya.
Yiphi yona?
Unomthini.
Oh yeah, yeah, ngizwile.
Hayi, esekhulile le ntombazana yazi.
Yeah, ukhule ngempela.
And lo mntwana uliphethe kahle, uyazi? Ah, kodwa nje mina eza ngithandi lo mngani wakhe.
Muphi yena mngani baba?
That Mapule girl. Kanje bathu bani igama lakhe?
Usho uenelo.
Eh.
Hawu. Ikuphi inkinga ngaye baba? Ngoba nakhuhlulo umendo sekhona inkinga ngaye.
No. That one is like a first slice of bread. Ngiyakutshela. Wonke nje umuntu uyabamba, fake sidein, thatha silandelayo.
Hayi cha baba, you're being unfair manje. Ngoba nakhuhlukene nengane yomngani wakho akasalungile.
Umshado emibili. Two marriages. Uzontshela ukuthi right. Oh, unjani umfazi ongaphuma nje emendweni wakhe nje akaphuma nje.
Imake baba, mawucabanga wena uNelu uzikhethele ukusaphuma emshadweni. Oqala nje labana bobabili bebengafanele nje kwaseqaleni. Eh.
Hayi
ngiyakutshela.
Asaziki
uyazi. Isinto yokudla babulambile.
Eh ngilambile uyazi inkosikazi.
Ahambi yogeza ke ngizokwenzela.
Nami thike ngifreshene nje kancane uyazi.
Ngizoqeda khona manje.
Hayi. Kulungile inkosikazi.
Okay.
Siyam, kwenze njani? Tana, kwenze njani sesi? Kwenze njani, kuluma nami.
I went to do a HIV test. The results were positive.
Hayi. Kusiyami, at your age, Nomthimba?
I'm so sorry.
Ngizoyiqala ngithini mina lento kubaba wakho? Yho, yho. Ngaze ngahlazeka, yezwa. Yazi ngiphoxekile. Kulesi sikhathi siphila kuso kusesenabantu abatheleleka ngegcwane lengculaza. Baba bathi yonke le information etholakala ezikoleni nasema TV even nasema radio ngiyakhulunywa masinayo. Nomthimba wazi wangiphoxa.
Ngiyaxolisa.
Nami yezwa.
So sorry.
Wazi wangiphoxa. Ngizoyiqala ngithini le ndaba baba?
Ngithini? Ngiyaxolisa.
Ngiphoxa mntanam.
Tutangosiya.
Ay, ngikwazisa. Bekumnandi ukudla kwakho namhla. Angiyethemba ukuthi uzopheka ujabulile. Kwamnandi kangaka.
Uphi lakhi wena azothatha lezi zitsha lezi? Baba. Bengifuna ukuthi uqede ukudla. Bengafuna umoshe appetite yakho. Indaba engiza nazo. Azikho mnandi.
Ngezinjani ke lezo ndaba ezingekho mnandi?
Oh no, baba. Uhambile waya ekliniki. Eyo testela i-HIV. Mayebuya ama-results. Athu positive.
What?
HIV? Baba, ingozi nje yazi lehlela umntana
nomthimba. Nkosikazi, uthi wenzeni?
Ngiyacela ngazi.
Nomthimba, come here.
Ngicela wehlise umoya gazi. Ngiyacela.
Nkosikazi. Ayikho neyodwa nje into elethwele ngani kulomosi. Ngaphandle kwehlazo nje.
Baba kulungile, ngcono ngemlande mina no.
Wena. Wobantu. Yini ngabe izingane lezi? Yini unomthimba? Unginwe yini? Ha. Ukuphi?
Abasekho baba.
Don't tell me that she's dead.
Uhambile. Ngisho nesikhwama sakhe asikho. Baba umntana ubalekile.
Yini? What's wrong with this girl? Now, okwaqala. She brought shame to this house. Always be uyabaleka.
Nkosikazi, asithembi ukuthi
la balekile khona akayanga kulesi sididi salo mfana wakhe lo.
Baba, kuze njani ngabe ukuhamba kahle?
Hayi, akwenza kahle lutho.
Lutho. Uthi akwenzeki lutho. Akwenza nanga lutho. Mamela ke mfana. Uyabona ke lesithithi sika dadwena. Uye wayehlola igazi. Engazange watshela unini. Wathola ukuthi she's HIV positive.
Ene
kunjalo. Hawu, hawu, hawu. Nayi indaba. Ngizwa ngonyoko.
Yazi nalaphi uyangicasuka ivele yona le ngane le. Ake thatha lesitsha lesi.
Kodwa ke kwazi la ekhona.
Hawu.
That's kwazi.
Udele wazi ukuthi ngabe ubalekele kuphi.
Angisazi ke na.
Hawu dodo sisang.
Siyophuma simfune kuphi.
Eish.
Sithi ushonephi.
Kumele simbheke ba. Kumele simthole.
Engasuki yabe siyakwenza into ya.
Yo.
Engalungile. Uyabona nje uNkulunkulu wanginikeza amantombaza kube nje kwaba ngabafana kwakuzoba right
baba ima ngizama ukuthi ngenze icebo kumele simjwa
hey
ngibekisa ukuthi sima serious. Braga nonchelini. Usho ushapho. Feel ya uta ni. Skin pang piru ya nawukule. Mara mfethu into ke bona mosifatlong sa a sinthelong ro mpotsa yona. Why you said it? Cause ngaro wa ritla something isala.
Ha utlisi sine. He mona ka u jetsa hore ngona utlile yim fethu a re buya testing center ka bold. Ena una si right, una si sharp ke munhu una si sharp. Lino hakitse go ka.
And then ke nya photo wingileng maybe threat of one la chumile kana ba ke mang enelo
yeah I think fit and funny high ne offline or go ita la ke itse mara di try fit
I'm gonna call her that's right
well fit
sira le go
told you no ra ntento ho tsalang ha go tshe season ho tsalang na fit
Ke manje ene. The same person no matter.
Hi good Kanye.
Hello.
Hi good, it's Anelo.
Hey Anelo, ke din sang fellowship.
Ngiyaphila, ngibona lo mesikolo wakho lana futhi.
Sheba mani mfethu, ke batla ba ke mang, semo batla bua le nomthemba mfethu. O ka ba ona o ka thusa maybe.
Oh, hey excuse but akekho yazi akekho nakubo bambheka ngathudukile nje ngoba kusukela izolo abamazi nokuthi ukephi and nami sengiqala ukukhathazeka kanjani manje ngaye
usho ukuthi mhlawumbe ngabe uhambile ubele ekhaya
ayi angicabangi kanjalo ngoba
sifonele lihlobo abangani akekho umuntu obonakala ngathi uyamazi akekho nje nokuthi uthole umkhondo wakhe ke least cabanga
ngomthembu vithu akakomitha ngisho side lomuntu
Ay man, indaba sem. Mawucabange kanjalo ngomunye umntwana. Hayi wena, come on man. Wena nje wavele wenza sengathi khonto yazi uthi singayazi. Do you know something?
Hayi. Lutho, sharp, lutho.
Okay, sure.
Yes, teacher.
Waza wasithatha ke isinqumo esibhadlile yazi. Bengingakuthembi ukuthi wena ungavela upakishe nje uhambe. Uthi nje ngishiya abazali mina ngifuna ukuzimela. Hayi bayakhula abantu.
Ngiyabonga sis Rose. Bengicaba nokuthi nje ngabe imate yakho ngaklina la. I can do everything in the house. I'm thinking ukuthi ungibhadale.
Khuleka ngidingi. Uyakhumbula ngithena ekuqaleni mawufika ukuthi nawe ungaba ngisho nanemithi nginaye uzoyibona nobelo hleli la uyeza ngolesini so angidingi phuma ke nje lapho angeke wabe imithi yami lalela kupolite uyena kusiklinela thina so sizihlalele nje lasiqhubeka siziphuse ama coffee kumnandi awuzelanga la kuzoklinela mina engathi sengiyabona nje Nkosi yami ingane yasekhaya sizongiklinela ngathi nina kodwa Nkosi yami umzala wami
kanti kahle kahle usebenza kuphi
Awuphinde umbuzo wakho? Ngiyafuna ukwazi?
Ngempela ngiyafuna.
Ngidayisa ngomzimba. I'm a sex worker. Usis Rose.
Uyadlala
ngini.
Angithandi ukudlala
kahle. Angidlali, yes. Ngidayisa ngomzimba. I'm a sex worker. Ngiyakwazi. Yona profession yami le engenza ngihlale la engenza ngibe nje yona profession yami wona msebenzi wami I'm a sex worker but the professional one not the one le hamba istrati yo tabanga ngimuhle so singe istrati kodwa nje ngidayisa ngomzimba umsebenzi wami ngithini company yami maybe nengiqashe khona onge siqashile ngomzimba wami
Ngiyabona.
Nathi uyangitshatsha manje. Nehlo lakho nje lagijima. Yini? Nongicabanga, nongibheka nje bese ngisebenza. Hayi, ngiyazi ke phela thina esiprofessional ngeke uzosicabangela. Kanti unuvela wathi nje ligama sis Rose liqhamukaphi? Awungitsheli nje. Ehe, usis Rose ula uzosiza amantombazanyana anomatric omuhle kodwa ngeke ubenzele lutho. Ngoba mina ngeke ngiqashe ukuthi uzongiklinela indlu. Nginaye upolite. Sizwa? Mina ngizothi as create senze izinto professional. Sine profile, siyambheka umuntu ukuthi unjani, une agent yakhe, yonke into professional and isidila nabantu bangempela. Yabo labo babuka ku TV, uyombona esefika la eze kuwena. Cabanga. So no ucabanga ngakushiyela imali into umuntu. Ngama 20 rand asemgaqweni. Not unless ufuna ukuya hip. Free ngingaqhumanisa. Sizana ilula impilo la ukuthi nje ungayithathela ikhanda ungayicabangi asikhe esontweni la sike egoli sizophila okay sisi sizwena ngithanda leso smile okay ha futhi wena uzobe sigwile ngiyakutshela uhle bakho buzokusebenzela uyobona ukuthi hayibo kwayilento enye yama degree angidingi ngoba phela nakho uyakwazi ukuzimela cabanga ke ngoba mhlawumbe ngiyakubona uthuthuswa yini uke wababona amaqhaza before laba abanye emgaqweni wako wababona oh khona abanye ke abavele bamele kunendathu ye hipro thizene yabona bathola sebemileke inkosi yami bayazulazula uzuyenza lonto hayibo kanjani mina ngihlala la ngibheka icomputer yami la git ngithalo number 1 uyabothi kulula uyazichoosele ukuthi ngifuna lo sikhona isidingo sokuthi nje uzufaka ama-attachments ubazi ukuthi baphuma phi labo bhuti zonke lezo zinto othi ngixoxeleke mhlawumbe wena wazomqwayisi mhlawumbe ubabone nodlula uza ngapha eJoburg laba bama-truck kwenziwa lokho nje ahambe akhokhe uphile nawo phela yazi uma uthenga kule store imali ayibhala ukuthi iphuma phi ngingazike mhlawumbe nina le nisuka khona ngoba sizoba sisuka sonke endaweni isiyabhala ukuthi le eyomqwayisi le eyomfundisi into nje soyenza hayi ngeke sizothi nje ukuthi phela la igoli ifuna ngathuna veza okusaskin inyama bafana bafuna ukubona bengaka sondeli yiyo ebasondeza veza okusamzimbana okusanyamana cha bangaphela ekhaya so yellow bone yasibona nje
Hayi mina okuthintayo wasuqhuma abakafika abafana khululeka. Bafuna ukuthi ngafisa iskin. Hayi le ingubo ishamaqaleni umncane kangaka. Nawe wavuma nje umzali wakuthengela le ngubo. Iyawa nokuba ngibonisa ishelela lapha ehlombe.
Eh, usho ukuthi manje ngeke bazivulele ngempela ngempela ilokhu njani icala?
Hayi. Hayi, bengiyela ku police station bathi icala sebevulile. Kodwa manje ngizwile ekhuluma umuntu detective ethi vele la eSouth Africa sekunama case amaningi njengalawa aba reporter ukuthi baningi abantu abalahlekayo futhi belahleke nezinto zabo. So ungabe bikho ubufakazi bokuthi batholakala.
Sakusebenzisa right? Yeah, I'm going to be a little bit.
Yeah, but what does it mean?